hayi sengivumile nangabe
kuthiwa ngoba yike yenze
sengivumile kwenele ngiyakubukela konke manje noma kunzima iphefeni yochashazwa izingane umuntu kuyoba nini ethunywe izingane
sengivumile
Yeah.